itangazo ry'umugambwe FNL nimero 003 bare 04 bare 2024 isabukuru ya 44 yivuka ry'umugambwe FNL ndongozi banamari mwe b'umugambwe FNL ishigwa rimenetse za FNL amuhagaze hose inshuti n'abakunzi b'umugambwe FNL amahoro n'uburinzi biva ku mwami wacu Yesu Kristo bibane namwe kandi dusangwe FNL muhuza obacinyizwa bose mu Burundi. Uyu munsi igenekenezo ya 18 ndamukiza 2024 ni iteka ryo kwibutsa bene umugambwe FNL ko dukwije imyaka 44 umugambwe FNL ubonye izuba kuva mu mwaka wa 1980 mu gihugu cha Tanzania aho nyakwigendera nyene icubahiro gahuturemi yatangariza abarundi na bene umugambwe ishingwa ry'umugambwe Parite Hutu ariwo wahindutse FNL bivanye nibihe tugezemo.
Reka mbanze ngere nga chuti zanje narababwiye mu minsi heze muri minsi gihe General Major Aloyizi Nzabampema asohoye itangazo yiyamiriza ibikorwa bibi ibikorwa n'ubutegetsi bw'i Bujumbura yiyamiriza leta ya CNDD-FDD kubwicanya ikorera Abarundi kunzara Abarundi babayemo gusanga impunzi mu buhungiro kuzicirayo n'ibindi. Ndababwira ati uriya rero umugambwe FNL cyane cyane uyu specially u Aloyizi Nzabampema ntakunda kuvugira ubusa ati bujya kwagiye kwarinza avuga mu minsi za muzobona ifurufumba yaka. Ndababwira ati ku magogo abarundi tugowe umuntu wese weza dutabara mu iyi minsi turimo ntawe ubura kumushigikira ariko dushize ku ruhande ba bantu baza birera mu bene gihugu bakabica bajya ntubemera pe namara bivuga jewe kubera mu ruho ndushe n'inzigo mfise ku karenganyo sende David dikorera abantu batavuga rumwe umuntu wese weza yigwanya yaza akoresha ururimi umuheto niki yokira guhangana niyo leta gusa ntarenganya bene gihugu no mushigikira gusa nkavuganye kwanda bivuga umuntu aza kugwanira mu bene gihugu nk'uko twatubona bakaza kwica bene gihugu ibyo koma ngo bishwe n'abasoda bishwe n'abagwanyi nyine tubishaka kuko urusasu ntirutora batishwe n'abasoda bishwe n'abagwanyi nyine kugwanira mu bene gihugu abo bantu muzimu biyamiriza ariko umuntu aza avuga ati nje guhangana n'igisoda n'igireta ya CNDD-FDD kuko murazi kuvuga ngo nta muntu ashobora kuyikuraho umuntu muzimu mushigikire basi ndabashiriyemo rero.
Abarundi benshi babyakiranye igishika n'umunezero ntangere haba mu mpunzi bari kumwe ndetse no mu gihugu hagati ariko ikibabaje uno munsi nuko yaba indongozi bari kumwe mu kurongora uwo mugambwe yaba abanama rimwe bamwe muri bo barashengeye hari abahitanywe n'intambara abandi ndwara n'ibindi abandi benshi bari yonjoroye bamwe baje kwifadikanya n'umwansi abandi bararambirwa babivamo ariko abihanganye nta nkeka bagiye kuzorya kuvyamwa Imana yaduteguriye abatuvuyemwe bakiyonjorora ntibara bacu kandi ntibiduca intege abagumye ku murongo kuko no mu gitabo cyeranda arico bibilia mu bacamanza ikigabane candwi murongo wa gatatu havuga ngo Gideone yakoranije ingabo 33,000 ngo bagwane n'abamidiane babacenyiza ariko uhoraho aramubwira ati izo ngabo ni nyinshi cyane aca abatangariza ati ufise ubwoba avemwo yitahire. Ingabo 2022 bose barataha n'abandi barataha kugeza asigaranye ingabo 300 gusa ari nabo bagwanije abamidiane kugeza babatsinze. Mu Kirundi naho baravuga bati uru bwinshi ntibuva umusoruru. Ndongozi banama rimwe namwe nshingwa rimenetse mwumiye ko n'ubu nimutenzure kugeza dushitse kuco duharanira ariyo ntsinzi itagabanije ya FNL izotangaza abarundi n'amakungu aho bukera kandi iriko iramota. Ufise amaso yerekwa bike ndongozi banama rimwe umugambwe FNL njikwa rimenetse za FNL umuga urugamba twatanguye bwo kwikukira nyakuri ntabwo gworoshe namba ni guca mu bugaragwa bukomeye bisaba ukwihangana hamwe no gusenga kuko urugamba turimo rurongowe n'uhoraho. Urugendo turimo ni gwa rundi abisiraeli bakora bavuye muri Egiputa bagaca mu bugaragwa bahuye n'ibibazo bikomeye. Natwe nyene abari mu rugendo dutegerezwa guhura n'ibibazo by'ubwoko bwose kuba mu ishamba tutari bikoko canke inzoka gutandukana n'imiryango dukunda guhura n'indwara mbere no gupfa birimwo bamwe bakishwa n'intambara abandi indwara n'uburuhe inzara n'ubukene bidasigaye inyuma abandi mu mahanga mu buzima bw'impunzi buzuye agasuzuguro ugucunaguzwa gufatwa ku nguvu n'ayandi magogwa y'impunzi eka n'abari mu gihugu barara ntibuca bwaca bati ntibwira imbonera kure n'iperereza ntibasiba kwiha inkumbi buri munsi inzira karengane za bene Burundi bicwa ijoro n'umutaga nabo bakingiye aribwo butegetsi. Ndongozi banama rimwe w'umugambwe FNL nshingwa rimenetse za FNL Barundi Barundi kazi niko twambaye umubiri kuruha no kwihebura biri muri kameremere k'umubiri.
Uni Isidore ambassadeur Isidore ni umunyamabanga w'umugambwe FNL mu ijambo ryiwe ni ijambo rikomeye ndabasabye mubyumvirize neza sirirere ntiribarambira ariko yariko yigina ijambo yavuze bigina isabukuru y'umugambwe FNL murantunga je murazi ko ndi umusenere aho ntandukaniye n'abandi rero naba ndababwira ati wumvise senere cubona FNL kuko senere yavuye muri FNL. Ibazo bya politike byabaye bantu banje aho muri hose mwumve ko ari ibintu by'umwanya mu mutoye uwoza akadukura kwa baba gisera bariko baratumara niyo yoba ari IPD niyo yoba ari Rede Tabara IPD nayibesheye Rede Tabara niyo zari kindi tutazi ikakira kuzidukura ko aba bagesera gusa twobashigikira abo za bose babikora neza mugabo mwinzira navuze batagiye batoteza abene gihugu erega bujya n'abantu bagwana bari hende umwana umwe n'undi giye kugwanira mu bene gihugu ari bo guhaya indaro bo guhaya ivyujya ubihabwa nande ni kubanza bagategura urugamba neza abagomba kutu kudukura kwa bangushi mugane wa wundi bavuga ngo bangushi ngo bangushi mwamumva mu nama nk'inshinga mateka ngo bangushi muramuzi uza kabadukura ko nokuri yo bakoze murazi ko bavuga ngo akari mu menyo y'imbwa ngo bahuza ngo bakuza yubuhiri reka ndabareke rero mukuri kiri jambo y'uyu ambassador Isidore mwumvirize ni jambo giza cyane
ariko kandi umwasi ari we SNDFDD ntaruha kwica kunyonyeza umutungo w'igihugu mu gihe bene Burundi inzara n'ubukene bica bigacika hatagize igikozwe u Burundi ugiye kuzofudika ku ikarata y'isi. Abarundi nitube basinda bibazo, nitube abarorerezi gusa, ahubwo tugire umutima gukunda igihugu, twambare ibigwanisho, tugwanire igihugu na kazoza k'abana bacu, nitubarage ibyatunaniye. Nta murundi w'umutima atarajwe ishinga n'ibibi bikorwa n'ubutegetsi bwa SNDFDD. None habuze iki kugira duhagurukane niyonka, twikure ko abo babisha bazingamitse igihugu na bene gihugu. Nyakwigendera Gahuturemi yadusigiye umugani ngo akari mu menyo y'imbwa kuzayo n'ubuhiri. Ubwo buhiri nabwo buriho kandi n'ubundi buzoboneka. Umugambwe FNL urateye akamu imisore n'inkumi, abagabo n'abatama bitabire umuhamagaro wa FNL. Ntankeka turatembagaza umwansi aho bukera. Insinzi ni ya FNL. Turahaye rero ikaze uwo wese agiye gufata ingingo yo guhamvya abandi mu bikorwa byo kwitangira igihugu cabibarutse. Nimwitabira ako akamo muzoba mwikinze izo mbonera kure n'iperereza bama bariko basesa amaraso y'inzira karengane. Abarundi baramaze bati buraca bugacana yandi, kandi ngo wanka gusesa amaraso yawe uyasesera igihugu imbwa zikayanywera ubusa. Ivyiza nuko wopfa witwa intwari aho ko bavuga ngo yishwe nk'igihere n'imbonerakure. Turateye akamo na cane cane uwo wese yahoze muri FNL hanyuma akarambirwa akabivamwo canke akaja mu bindi bidashika. Mugaruke mu ruhongore, FNL imeze nka wa mugani muri Bibiliya yera, umwana w'icangazi agaruse kwa se yakiranywe igishika n'imbabazi. Basokuruza barayamaze bati iherezo ry'inzira ni mu nzu, bibwirwa benshi bikumva bene vyo. Imiryango iruguruye kandi tubahaye ikaze. Tuboneyeho mbere n'akaryoko ko kubeshuza abagenda babesha hirya no hino ngo turi kumwe na FNL kandi tutari kumwe, ahubwo bari bafise izindi ntumbero tutazi. Iyo bishitse hakagira abaza kwifadikanya na FNL, turabimenyesha bene umugambwe ari bo banamarimo. Ni n'akaryo kandi ko kubamenyesha yuko abagizi ba nabi bononye ikinyamakuru twahora ducisha ko amakuru arico akari mu mbari. Byabaye ngombwa ko twugurura ikindi kuri Facebook citwa Inshigwa rimenetse FNL akari mu mbari mu majambo ane. Mukugurura mwokwandika ku ma Facebook yanyu iryo zina uko mubibona byanditse. Nitworangiza tudasubiye kwifuriza isabukuru nziza ya 44 indongozi Inshigwa rimenetse hamwe na bene umugambwe bose. Imana ihangaze Abarundi n'u Burundi. Imbere ni heza, nitwemera kwitanga umwe wese uko ashoboye akoshobojwe n'Imana. Tubaye turabashimira ingene mugiye kwitangira ibikorwa. Nidusangwe FNL iragi y'abacinyizwa bose mu Burundi bigiriwe ibujumbura igenekerezo rya 18 ndamukiza igihumbi 2024 umukuru w'umugambwe FNL Nibizi Isidore. Murakoze
cuti zanje, murakoze kurikurikira, murakoze kubana na Daniel Mugisha kuri channel ya YouTube Urugendo News. Icyo nkwisabira gusa nuko iri jambo risangiza abandi, gukora partage ni kintu cyoroshye cyane. Ibiganiro nk'ibi cyangwa abantu bavuga amajambo kurimisha Abarundi nka yanzu ndayabaha, kandi nkuko nabonye muri commentaire muvuga ati ntidukeneye amatangazo, dukeneye abantu bavuga ibintu bije an execution. Bavuze ngo tugomba guhangana n'ubutegetsi buri kurarenganya abantu bakahangana n'ubutegetsi nyene. muri commentaire ndabibonye beshi mwarabivuze ejo nzogaruka dusesengure turabire hamwe ijambo nzampa yavuze mu bice bice hanyuma turabe ko tuyikora ko ama point angahe hari ikintu gikomeye yavuzemwo abatari bake mwarabyumvise ariko rero no babatavyumvise niyo mpamvu nzogaruka ejo tubivugane ko ndabashimiye kandi ko mubana na Daniel Mugisha ku channel ya YouTube Rwanda News ndabashimiye ko mwandikisha muri gabo bwa sabone abadushigikira kugira ngo dukuze ibikorwa namwe muri abantu bakomeye cyane biratangaje kubona muri abantu murabi nkuru murenga ibihumbi ijana mugabo sabone mukamutara kwezi ibihumbi ijana ntivyumvikana fuko mwikebuka turavyaba ibihumbi ijana mugo nifuza ko nkuko kwezi cy'amezi abiri yohera twakwije ibihumbi ijana kwisheni yacu Rugendo News namwe munyere ku rukundo muzaba mukoze cyane so murakoze kudushigikira naho niyo limikashi WhatsApp yanjye ni +358 48 53 14 murakoze.